Te konei rā, taku aroha, ki te oa kainga, moa ke, ke konei rā, taku aroha, ki te oa kainga, moa ke, Get them up.